au khala dzianga. So construction yo stopa. Oh, ngizokuzela ne chicken udlo uzongitshela kahle le ndawo. Ngoba ngathi ulambile. Okay, my sister.
My faith in you.